Mungu nakuombea hizi nafsi
azikulia sisi
watu na kuendelea kimoto huu vizuri
tuko mbele zako zitakase njia zetu Bwana
Let us present ourselves before God.